kuhuriza ikaze makuru mu Kirundi tugatubashikirize aya makuru rero tuhere ku ngongo nkuru ziyagize umukuru w'igucacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uwo Imana yaratanze imfashanyo igizwe n'amabati ku miryango 158 yabatejwe izabo mu gwimo ku mwaka wa 1993 muri komine Rango intara ya Kayanza. Abagize amakoperative sangwe muri komine Shombo mu ntara ya Karusi baratahuye ko gukorera hamwe mu makoperative bituma ayo makoperative atera imbere cyane. Ubu rero inkuru imwe imwe ukwayo. Kuri w'Imana umukuru w'igucacu Evariste Ndayishimiye yaratanze imfashanyo igizwe n'amabati ku miryango 158 yabatejwe izabo mu gwimo ku mwaka wa 1993 bo muri komine Rango intara ya Kayanza. Ni kuri ya Pasikazi hategeka Imana.
Yose hamwe n'amabati 3950 yatanzwe kuri uyu w'Imana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku miryango 158 yabahungiye hagati muri komine Rango. Ubu bakaba baba mu makambi ane yabateshejwe izabo ari muri iyo komine. Muri kino gihe rero bakaba bifuza gusubira mu mitumba baje bavako. Umuryango wose ukaba waronkejwe amabati 25. Mu ijambo ry'ikazi buramatari w'intara ya Kayanza Koloneli Remicisha hayo yamenyesheje ko iyo ntara rongoye yifashe neza mu bisata byose bigize iyo ntara. Akaba yarakengurukiye umukuru w'igihugu kuri ako gakemanyi k'amabati kuko ngo yashikije umuhango yari yemereye abateshejwe izabo bo muri iyo ntara. Komine Rango rero ikaba ariyo ya mbere ifise abateshejwe izabo benshi. Ku izina ry'imvukira za komine Rango buramatari w'intara ya Kayanza akaba yarashikirije umukuru w'igihugu ingabire y'inka zibiri mu ntumbero yo kumwifuriza umwaka mwiza no kumukengurukira kuri urwo rugendo yagize muri iyo komine Rango. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo nyamukuru yashikirije yasavye abarundi kudasubira mu njyane za moko zabaye muri kahise. Ati iki ni igihe cyo gusubiza hamwe abarundi bagafatana mu nda. Umukuru w'igihugu ati nta murundi numwe azosubira guturatura
ko turi mu bihe byo kubaka twubakane twese twahombye twese abarundi ubu rero twese twiyubake twese turi kumwe ni muri iyo ntumbero rero nico canzanye twarayaze turabivugana narandezerewe cyane numvise abantu baserura ivyiyumviro byabo umwe niwe yabivuze ati none jehewe nova mu nzu yibati ngaca ntaha mukuba muri nyakazi niwe wifuze neza cyane ahubwo rero reka tuce tukuronderera amabati ntidukeneye mu Burundi umuntu aturatura ibindi byose tuzovyubaka twese tubaye mu zacu utavuga ngo je ndi mpunzi yahe mu gihugu cy'amahoro. Ndabahaye umwizero nta burongozi bw'igihugu buzosubira kugadagura abantu nta burongozi bw'igihugu buzosubira gucanishamo abarundi nta burongozi bw'igihugu buzosubira kurya iby'abarundi abarundi bakanura kuko navyo nivyo bitera ingorane. Nahaciye kugira ngo ndabereke yuko tutayaza amasigara cicama ko mwemeye namwe kubaka nanje nemeye kubaha ibisakazo n'abandi bazokubaka ejo bizoba uko nyene ndetse nagira nizeze n'abandi n'ababa muri za nyakazi tugira dutangure rero kurondera uburaro bwiza kuri bose nta muntu w'umugabo wo kuba mu cyari nk'inyoni. Tuzofashanya twese dufatane amaboko ntidukeneye n'umwe azosigara inyuma dutegereza gutera imbere twese.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasabye abanyakayanza kujya ku kivi bagakorera hamwe mu runani bagakomeza ubumwe n'urukundo hagati yabo.
Banarize amakuru mu nama nshingamateka kuri uyu wa mbere inama nshingamateka yakoranye mu nama ya bose. Muri iyo nama abashingamateka bize bongera baremeza impinyanyuro zarungitswe n'inama nkenguzamateka izo nazo zikaba arizo mu nteguro y'ibwirizwa rigenga abapolisi bato bato. Turabandanya n'amakuru twabateguriye ubushikiranganji bw'ubudandaji kutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bwararanguye ibitari bike mu mezi atandatu arangiye. Mu gisata cy'ubudandaji harateguwe umugambi wo guteza imbere urudandazanja bukambibe kandi uwo mugambi waremejwe n'abo byega bose. Kurikira umushikiranganji Marie Chantal nije imbere ajejwe ubudandaji
mu gisata cy'intwaro ibereye twaratanguje icese gitega ingozi ni bururi ibikorwa byo gutanga impapuro zemeza ko imiduga n'amapikipiki hamwe na za tukutuku zikwije ibisabwa n'amategeko yo kugendesha ibyo byuma mu mabarabara mu gisata cy'ubudandaji abagenduzi burudandazwa go hagati mu gihugu barakoze ingendo nyinshi mu ntumbero yo gukurikirana ingene ibiciro by'ibidandazwa byankenegwa zifashe ku masoko amwamwe yo mu gisagara cha Bujumbura no mu gihugu hagati harateguwe kandi umugambi wo guteza imbere urudandazwa njabukambibe kandi uwo mugambi waremejwe na VOTRE bose harakoreshejwe inganda nyinshi zigamije gutegura intumbero Burundi bwofata mu gushira mu ngiro neza umugambi wo guhanahana ibidandazo hagati y'ibihugu bigize umugabane wa Afrika harateguwe kandi itegeko rizogenga ukundi gusha inkino z'akamari mu Burundi kandi gyararungitswe kugira ngo gyigwe ni namashikiranganje mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu harasuzumwe imiduga itwara abantu n'ibintu hongera haratangwa impapuro zemeza ko zikwije ibyangombwa izo mpapuro zishika ku 44,000 741 zatangiwe Bujumbura Gitega Ingozi ni Bururi harateguwe kandi ingingo 9 zisubiramo amategeko ahasanzwe mu ntumbero yo gukomeza umutekano w'indege n'abazigenderamo harakoreshejwe inama zahuza abaserukira igihugu cacu n'igihugu c'Ubushinwa zo kurabira hamwe ingene umugambi wo gusanura no kwagura ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye uri kurashigwa mu ngiro nabo vyega bose haratangujwe kandi icese ibikorwa byo gusanura ikivuko ca Bujumbura mu gisata c'amahinguriro haratanzwe impapuro zishika 80 zo gushinga amahinguriro mato mato yabikorera utwabo haratanzwe kandi impapuro zishika 221 zikingira abantu bafise ubuhinga bwabo kugira ngo bakoreshe ataco binona ubuhinga bwabo kandi n'ibintu badandaza bikingigwe hano mu Burundi ibyo byatumye hinjira mu kigega cha leta amafaranga y'agaciro angana n'161,000 470 n'amafaranga y'amarundi angana 3,370,000 y'amafaranga y'amarundi mu gisata cyo guteza imbere imyuga abanyamyuga bashika ku 85 baragiye mu ihayanishwa ryahuje abanyamyuga bo muri kano karere ka East African Community gitiriwe juwakari nguvu kazi ryabereye imwanza mu gihugu cha Tanzania abarundi bakaba babaye ba mbere mu bushakashatsi mu gisata cingenzi harakozwe urutonde rw'ibibanza ratiro biri mu gihugu cyose hongera haragirishwa inama yo kurabira hamwe ingene umugambi wo guteza imbere gisata cingenzi washizwe mu ngiro no guhanahana ibyiyumviro gucokorwa ngo uwo mugambi utunganywe ukundi gushasha inzu z'uburaro bw'ingenzi zishika 600 zo mu bisagara zaragenzuwe n'abahinga bo muri ico gisata kugira ngo bazishire ku rugero rukwiranye mu gisata cyo kusuzuma akaranga n'akanovera k'ibidandazwa harateguwe kandi haremezwa ingero z'akaranga n'akanovera zishika 68 kemewe mu gihugu cacu haratanzwe kandi impapuro 32 n'ibimenyetso 21 vya BBN zerekana ko ibidandazwa bikwije akaranga n'akanovera bikenewe kugira ngo bishigwe ku masoko
turabandanya n'amakuru twabateguriye abakozi b'ikigo ENA n'ishure ESG bitanga ubumenyi ku bakozi ba leta batanguye kuri wa mbere inyigisho zibakariza ubumenyi zitangwa n'umugambi page F w'u Faransa izo nyigisho zijanye n'ibyitunganywa by'intwaro n'ubutunzi ngo zije zisunze wa mugambi w'iterambere ry'igihugu wo kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu 2027 inkuru ya Sonia Nizigimana yimyereza kuri televiziyo y'u Burundi
Izo nyigisho zateguriwe abigisha mu ishuri ryo gukarihiriza ubumenyi ndongozi n'abakozi ba leta ENA na ESG ifashwe mu mugongo n'igihugu c'Ubufaransa biciye mu ishuri hamwe PAGEF Umuyobozi mukuru kigoye na yuguru ico gikorwa arashima cyane izo nyigisho zatunganirijwe abo bajejwe gutanga ubumenyi ku ndongozi yavuze kandi ko izo nyigisho zije kwerekana imigenderanire myiza iri hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Faransa
twebwe nko kwishure ENA na ESG turahimbawe cyane kuri uku kuntu imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi n'icyu Faransa ari myiza cyane muri iki gihe cya leta mvyeyi leta nkozi iyo tugiye turumva n'ibikorwa handi iyo tugiye turabona iby'abandi mu bindi bihugu bakora iyo tugiye turabona abantu batubwira bati twebwe iki kugira tugishike ko twakoze uku bikaza kwiyongera kuko dusanzwe tubikora haraba karusho kuburyo iyo plan national de development nayo nyene ija mu ngiro hano vyoroshe na burya twebwe mu bantu benshi mu vyo leta yatujeje muri kino gigo cha ecole nationale d'administration ari ugukarihiriza ubumenyi abasanzwe ari ndongozi za kino gihugu canke abasanzwe bakora imirimo ya leta.
Umuyobozi mukuru w'ishure na nuwaserukishira hamwe PAGEF bamenyesheje ko izo nyigisho zizobandanya uyu mwaka w'2022 inyuma y'uwo mwaka wazogiriranira yandi masezerano.
Naho turiko turamara umwaka turiteze yuko bizobandanya bivanye n'ibyo tuguma tuvugana nabo tubikorana turashobora guhindura tukava muri formation de formateur nka karorero tukaja mu bindi bihuye ni ibikogwa leta yategekanirije kino kigo ena.
Abitavye izo nyigisho zizomara iminsi itatu bamenyesheje ko bamaze gukarihirizwa ubumenyi bizobafasha mu gikorwa cyabo cya minsi yose barangura cyo kwigisha abakozi ba leta barangura imirimo itandukanye mu gihugu.
Tubandanye n'amakuru y'intara ya Kayanza abenegihugu mu ntara ya Kayanza bamenyesha ko ingingo yo kororera mu mpongore iriko irabazanira akarusho. Inkuru ya Vincent Ndacayisaba.
Kayanza aborozi baramaze kwijokira bimwe biboneka wa mugambi wo kororera mu mpongore. Uravye ku mitumba nta bitungwa ubona vyerereza usanga zaba inka imene canke intama bigaburirwa mu mpongore mu mihana. Uramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remicisha hayo avuga ko muri iyo ntara batanguye kororera mu mpongore kera mbere imbere yuko itegeko bijanye rishigwa mu ngiro.
Ezigya tariki zine z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2021 niho byatangura ku mugaragaro. Mugabo mu Kayanza hoho twari tumaze gihe kinini ndetse no vaba kuva ku myaka y'2015 burya mugabo nyakayanza batangiye kwigishwa kororera mu ngo. Ibyo rero igituma nyakayanza bavyumvise vuba hari hingorane hari hamatati menshi afatiye ku barimyi n'aborozi. Abo bantu rero imanza mu masentare zari nyinshi kuko wasanga inka z'aborozi za kubona imirima y'abarimyi. Uno munsi rero nta kibazo gihari korera mu nzu bose bamaze kubyijukira.
Amenyesha kandi ko iyo politike y'igihugu yazanye akarusho kadasanzwe ngo kuko yatumye umwimbu wiyongera haba mu bworozi canke mu burimyi.
Bwa mbere ho ya matati ari hagati y'abarimyi n'aborozi yarahagaze. N'ingwara z'ibitungwa zaragabanutse kuko uko zayerera ku mitumba niko zagenda ziranduza ingwara. Ubu rero ibitungwa biri muhira abaganga b'ibitungwa babisanga muhira. Nayi inka iba yanduye barayivura igakira itagiye kwanduza izindi. Nyungu ya gatatu n'umwavu. Kubera ko ivyatsi bazizanira muhira zikarira hajya caturonka rero umwavu mwiza tuzovangana na wa mwavu wa fomi gucyo katuronka umusaruro.
Eka naborozi baremeza ko kororera mu mpongore bibafitiye akamaro.
Ibitungwa biramererwa neza tukaronka umwavu kwiriye umwimbu mu mirimi ukiyongera. Ni byinshi n'amata niyo iyo inka iramutse iri bukamwe kujya kuntu zirirwa ziyerera ku misozi amata y'abamake ariko nk'ubu ziri mu ruhongore amata usanga umwimbu w'amata wagwiriye cyane ko ziba zituje zijya zimerewe neza.
Bamenyesha kandi ko atantambamye ubwo bworozi buteye ngo mu gihe umuntu aba yagumye yitwararika kugwiza ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa.
Tuve mu ntara ya Kayanza tuve mu ntara ya Karusi ubukorera hamwe mu murane y'ibitoma amakoperative yiteza imbere cyane byo bikaba byashitiye byaratahuwe n'amakoperative sangwe yo ku mitumba 16 igize komine Shombo mu ntara ya Karusi. Inkuru ya Celestin Shimirimana.
Ni mirima ibigori iri ku mahegitari atari make imirima ikwega amaso y'abahita kuri uyu mwonga w'uruzi ruvubu. Amakoperative sangwe 16 ya komine Shombo intara ya Karusi yagize urunani ashira imitahe hamwe maze atunganya indimiro muri uyu mwonga wa ruvubu. Indimiro z'ibiterwa mbumbarugo bitandukanye ivyo bigori mubona imirima y'ibirayi itotaye n'ibindi. Indimiro ziri ku mahegitari 42 hamba vuji kugwiza umwimbo mu burimyi ugo runani kwa makoperative rurorora aho kuri uyu mwonga rurahafise iraro ry'inka 30 ubuserukira ugo runani kwa makoperative Didas Niragira arashikiriza akarusho ko gukorera mu runani
turi hamwe akarusho kahari byatworohera gukurikirana imirima naho iba iminini cyane gose turi hamwe yatworohera kuyikurikirana neza cyane kandi n'izi ntumwa mu nangaha izi nka mu nangaha nazo zitworohera gukurikirana ko ziba ziri hamwe
ugo runani kwa makoperative sangwe rutunganya uburimyi ku buryo bwa kijambere mu gihe imvura yataze ruravomera imirima rukoresheje imoteri zikwega amazi
turabananya n'amakuru twabateguriye hari amatafari ya kijambere akomeye akoregwa mu vyerwa vya Ngozi muri komine Mumba amatafari akorwa n'ishiramwe Sobrite kandi atandukanye n'amatafari asanzwe akoreshwa cyane mu Burundi ni kwa Radio Media Tayika Imana
Namatafari ya kijambere atandukanye na hasanzwe akogwa mu ibumba mu vyerwa vya Ngozi n'ishiramwe bise Sobrite mu funyafunyo y'abarundi bo muri yo ntare ya Ngozi bagiye hamwe kugira ngo bahindure ishusho y'inyubakwa nyinshi zubakwa hano mu Burundi nk'uko urongoye iryo shirahamwe engineer Bigirimana Alice Marie Joseline abimenyesha
inyubako zubakishije aya matafari mubona usanga ari inyubako nziza cyane gose kandi zikomeye ariko turiko turaraba inyubako zikoresheje amatafari ya Kirundi asanzwe izo nyubakwa hariho ibindi zisaba kugira zishobore gusa neza nkuko abantu baba bavyifuza mukubaka umuntu akoresheje aya matafari ya Kirundi batakaza menshi kuko hari haya meneka ntibayakoreshe ariko abantu bakoresheje amatafari bayakoresha uko baba bayaguze hama ikindi nacho uruhome gubatswe n'abafundi batandatu bakoresheje aya matafari mubona gubakwa n'abafundi 12 bakoresheje aya matafari ya Kirundi ikindi nacho bahije kubaka abakoresheje amatafari ya Kirundi baca batera iripu hanyuma mu nyuma y'iripu baragira ama controle kugira ngo inzu ishobore kuboneka neza inyuma ya controle barashira ko amashwagara inyuma amashwagara bagashira kwa marangi ariko abantu bakoresheje aya matafari ya Sobrite bahejeje kubaka baca bagira ho jointoyage neza bakaca bagira netoyage bakaca basiga kwa kaverni ugasanga bisa neza cyane gose
zimwe mu ntambamye abakora aya matafari ngo bahura Onuka barundi bataramenya neza ayo matafari hamwe rero no kutaronka amasoko cyane cyane amasoko ya leta biciye mu kigo oboha n'ibindi bisata vya leta
amasoko rero ntituyaronka uko tuvyifuza niyo ntambamye nyamukuru dufise turasaba leta y'u Burundi yuko yohimiriza muri zinyubako za leta na cyane cyane amavuriro amashure n'izindi nyubako za leta yuko boza barakoresha mwene amatafari yacu kugira ngo bubake ibintu bikomeye turababazwa cyane no mu gihe habaye inyubako ugasanga yatwaye uburyo bunini cyane gose ariko ugasanga iyo nyubako inyuma y'imisi mikeya ugasanga yabomotse barundi tubasaba yuko bo kugurura amaso bakabona yuko dukeneye ibisagara bisa neza bagahaguruka bakiga gukoresha mwena ya matafari akomeye cyane imyaka yo kubaho ni ukuvuga garanti natwe yiri tafari ryacu tuyishira ku myaka irenga ijana
muri iryo shyira hamwe Sobrite rero ngo bakora amatafari 6,500 ku munsi ariko ngo boronka ibikoresho bategekanya gukora amatafari 33 ku munsi ngo bagategekanya kandi kwagura muri kazoza bagakorera muri muzindi ntara ngo bafise kandi umugambi gukora amategura akomeye ya kijambere hamwe n'amakaro mu ntumbero yo korohereza abarundi ngo baje kuyagura hanze y'igihugu
tuve mu ntara ya Ngozi tuje mu ntara ya Rumonge kuri uw'Imana imvukira z'intara ya Rumonge zarakoranye kugira ngo barabire hamwe ibyiyumviro ku bijyanye n'iterambere ry'intara yabo n'ubunye n'inkuru ya Radio Media Tayika Imana
mu biriko birakogwa mu ntara ya Rumonge byashikirijwe imvukira z'iyo ntara muri iyo nama yo kurabira hamwe ngene iyo ntara yifashe mu bisata bitandukanye harimo inyubakwa y'ibiro by'intara gushika ubu ngo ibikorwa bigeze ku rugero rw'ibice 80% Buramataro w'intara ya Rumonge Konsolateur Nitunga yaciye amagarira imvukira kubandanya bitanga kugira ngo ibikorwa byo kubaka iyo nyubakwa birangire
no munsi kwa kugira ngo ndabamenyeshe ko hariho ibiro by'intara turiko turubaka aho bigeze n'igisabwa kugira ngo ibyo biro by'intara mu kwezi kwa gatandatu twifuza yuko byo babirangiye amafaranga akenewe bwa mbere na mbere mu gice cya mbere cyo gusozera aba yabonetse ni miliyoni yabaye miliyoni 58 ariko turakoranya kugira ngo iyo izo dufashe gusakara no kuyugara
muri yo nama y'imvuka za rumonge baragaruse kandi kugisata cindero muri yo ntara
akamo twabateye ubwa mbere nambe no kubandanya bagira igisata cindero icabo atano mwavuyemwo kuberako twasanze igisata cindero mu ntara yacu ya rumonge murabizi cari gicari inyuma ariko tubandanya tubabwira yuko igisata cindero mu ngorane gifise zose ariko babifata mu minwe ari guterera mu byo babuze murabizi hari hi intebe ziusanga zibuze hariho ibitabo mfasha nyigisho usanga bibuze nibindi nibindi nuko bifata mu minwe harimo mbere nico bita mu gifaransa encadrement
mu byumviro byashekirijwe abamwe mu mvukira harimo nikibazo cyabagirizanya uburozi kuri ico buramatari conservatoire yagize ati
abanyarumonge nivyo muri no miss turiko turabona hari ikintu cyo kwagirizanya hagati yabo ibintazi by'uburozi bigashika bagakomeretsanya bakagwana ikambere no kwicana bakicana ivyo rero twabakebuye kwari kugira ngo abene gihugu na cyane cyane izimvukira za zikorera hani bujumbura zo mu rumonge zibandanye ziduga ruguru zigire nk'amahugurwa kubene gihugu hari ya ruguru
imvukira ziyo ntara ya rumonge zarashimye ko ibarabara rya bujumbura ya rumonge ryatanguye kubakwa ariko rero hari n'abaneguye amatongo ya leta yihagiwe bagasaba ko yosubira minwe ya leta buramatari yarabahumurije mu kubamenyesha ko itongo rya leta ari ntakogwa ko
rabananya namakuru twabateguriye bamwe mu banyagihugu bonga mu gisagara ca bujumbura ntibakwirikiza ingingo zafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu umuntu uri kwikingira ca kiza ca covid-19 ariko naho biroko indongo z'igihugu zozo zibandanya guhamagarira abanyagihugu kwipimisha no gukurikiza ingingo zafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'inkuru ya Donatien Bukuru
naho indongozi zidasiba guhimiriza abanyagihugu kwikingira ikiza cha covid-19 ikiboneka nuko benshi badakwirikiza ingingo zafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo umugera wa covid-19 ntubandanye urandagata nko mu bijanye no gukaraba n'amazi meza n'isabuni ku masoko atandukanye hano mu gisagara cha Bujumbura biboneka ko abaje gusuma n'abahakorera ko mu kwinjira batitwararika gukaraba bivuye bamwe kukubyirengagiza ahandi naho ugasanga nta mazi ariho yo gukaraba naho haba hariho ibikoresho aha tukavuga nko mu isoko ya Kanyosha aho atabikoresho bihari n'igihari atanima ry'amazi ririmo bujanye naho no kwambara aho dufukamunwa hariho abibuka kutwambara n'abandi humengo ntabyo banezwe naho bategerezwa kutwambara ntibatwambare abandi bakatwambara ukutariko aha tukavuga nko ku bitaro aho abantu bamwe usanga binjira batatwambaye co kimwe no mu miduga yunguruza abantu bamwe mbere bakatwambara muri iyo miduga kugutinya gutangishwa hamande n'abapolisi aho gutinya kwandurikiza ca covid-19 naho rero hariho abatubahiriza ingingo zo kwikingira ico kiza indongozi zozo ntizisiba guhimiriza abo barongoye eka nabandi bose kwikingira ico kiza mu gukwirikiza ingingo zafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu Emmanuel Sagera akaba yasavye abanyagihugu bo mu isare kwipimisha kenshi uwo mugera heka mbere no gukwirikiza ingingo zafashwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu
tubandaye twipimisha ikiza cha corona kuko murazi ni kiza gihanze isi natwe tukigire gwacu tumenye ko kihari kubera ko abantu rimwe na rimwe tubifata minenegwe ugasanga ntagafuka muna twambaye cyangwa abo turi kumwe ugasanga ntibakambaye rero byo byiza musimbe ajya kumerure mukipimisha ubuntu nuteranye ubwoba mugabo kandi utawivuje urica cyo gituma ari byiza nka rimwe mu kwezi nirihere utagiye hajya kumerure cyangwa wagiye mu gisara ugaca aha byabari ko barapima ukipimisha kugira ngo umenye ingene amagara yawe ameze.
Emmanuel Sinzohagera akavuga ko ataterambere rishoboka mu gihe abanyagihugu badafise amagara meza he naco gituma basabwa kwikingira ico kiza ca corona.
Munadutandukire amakuru yerekeye inkino muri rwarukurikane rw'amakuru y'inkino yaranze indwi iheze turababwira ibyerekeye urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi aho imigwi ya Vitaro na Bujumbura City yatanye mu mitwe urukino rukaba rwarangiye ku gitsindo kimwe ku kindi mu makungu naho mu nkino zo guhiganirwa igikombe cha Afrika kandi 2022 umugwi wa Guinea Equatoriale waratsinze umurwi wa Nigeria igitsindo kimwe ku busa n'inkuru Ange Teddy Mugisha.
Aya makuru y'inkino tuyahere kwihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi bise Premier League aho ryari rigeze ku munsi w'17 kuri wa Mungu ku kibuga c'inkino Intwari umugwi wa Vitaro wahuye na Bujumbura City. Abakinyi ba Vitaro bakaba bambaye umwambaro wera, abakinyi nabo ba Bujumbura City nabo bambaye umwambaro rwatsi rutoto. Mu gice cya mbere cy'urukino umurwi wa Vitaro ukaba warerekanye ubuhinga, igice cya mbere kikaba carangiye ku gitsindo kimwe cha Vitaro n'ubusa bwa Bujumbura City. Mu gice cya kabiri umurwi wa Vitaro mu ntango warabandanyije werekana ubutwari, ariko inyuma yaho basohoreye umwe mu bakinyi b'inyuma umurwi wa Bujumbura City waciye ubaca mu ryahumye winjiza igitsindo. Urukino rero rwarangiye ku gitsindo kimwe ku kindi. Mu nkino zo guhiganirwa igikombe cha Afrika kuri uyu imana umugwi w'igihugu cha Cote d'Ivoire waratanye mu mitwe n'umugwi wa Sierra Leone. Abakinyi ba Cote d'Ivoire nabo bambaye umwambaro usa n'umucungwe, abanya Sierra Leone nabo bambaye ibara ryera. Urukino rwarangiye banganije ku bitsindo bibiri hose. Ku rundi ruhande urukino rwahuje turangize aya makuru yaranzwe muri indwi mu kubabwira ivyihiganwa ry'igikombe bise Super Coupe d'Espagne. Aho umurwi wa Real Madrid abo bambaye umwambaro w'ibara ryera watanye mu mitwe n'umugwi wa Atletico Bilbao bambaye ibara ritukura. Urwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Real Madrid ku bitsindo bibiri ku busa. Ibyo bitsindo bikaba byinjijwe na Luka Modric mu gice cya mbere na Karim Benzema mu gice cya kabiri.
Avugwa mu makungu mu izinga tonga muri Nouvelle-Zélande mu ibahari Pacifique hadutse ikirunga n'inkuru ya Pascal Butoyi.
Indege ya mbere yavuye muri Nouvelle-Zélande ija kuraba ivyabaye mu kazinga katonga inyuma yaho habereye ikirunga cadutse mu ibahari aho akaba ari ku metero 1,800 uvuye mu Nouvelle-Zélande akaba ari mu ibahari Pacifique mu manuko. Ikaba rero yarigiye kuraba ingorane zatewe n'icyo gihuhusi. Bakavuga ko bategerezwa kubagarukira ko uko bimeze kose ku kibuga c'indege. Aho insinga za telefone cyangwa z'umuyaga nkuba zaratse nta guhana amakuru nta nakimwe gishobora kumenyekana atari washitse. Aho indwi zibiri rengo nizo zishobora kugigwa kugira ngo batunganye neza ako karere. Ahandi naho ngo ubwato bushobora gufasha mu bara ngo buri ku birometero 4,000. Imiryango rero ubu namarira gusa kubabo batazi irengero ryabo batazi yambu ryabo bati rero birateye ubwoba ubu ngo ni gisabisho gusa. Eka na Australia nabo nyene ngo barungitse indege yo kuraba ibyabaye muri iryo zinga naho kubyononekaye ngo bitarashobora kumenyekana gushika kuri uyu wa mbere.
Turangiriza makuru mu gihugu cya Mali. Perezida Ibrahim yahoze arongoye igihugu cya Mali yitabye Imana n'ubunyeni n'inkuru ya Pascal Butoyi.
Muri karitsiye Sobonikoro niho wahoze arongoye igihugu cya Mali Ibrahim Boubacar Keita batazira Ibeka yahoraba. Ubu rero bari mu mwunamo kuva urupfu rwiwe rumenyekanye aho yari afise imyaka 76 arahize iminsi ibiri babandanya bamuririra. Bamwe bati turabuze uwo twari twizeye ntituvyumva, abandi bati yakunda igihugu. Naho rero Colonel Asimigo hari nawe yamukuye ku butegetsi wewe atacavuga. Gusa umushikiranganji yajejwe imigendere ya Mali n'amakungu niwe yamwandikiye ubutumwa kuri Twitter y'ubwo guhoza umuryango wiwe ati biratubabaje warongoye ubushikiranganji bw'injizwa z'igihugu cya Mali mu ishyirahamwe rya Afurika. Ati turahombye kuko kuva mu 2001 na politiki jewe narinzi ati Ibeka niwe yabinyinjijemo ngo nawe akaba yari pampe mu mugambwe wiwe. N'abatavuga rumwe rero na leta bati ntituzokwibagira ingene yakunda igihugu kuko yakunda n'abandi naho bataba bafise ibyo bahurizako nayo mukurikiranira hafi ibeka ngo yaragwaye neza kumukura ku butegetsi aragenda mu bitaro kugwa ku 18 z'ukwezi 18/2020 I Budabi ariko rero ngo yahisemo kujya gucikanira ku rugo iwe
amakuru twe twabateguriye hane kagurikiye twarushimiye mwe mwese amakuru ikiranye mu banda y'imbagwa n'ibiganiro mucizwe na televiziyo y'u Burundi murakoze.